na umahiri tunatupilia mbali hofu haikwamishi kwetu chapa kazi na umahiri tunatupilia mbali hofu haikwamishi
tunele na kazi kwa ujasiri ubunifu na kasi nje na ndani
Za viwango
Tujitume Tufikie malengo Tushikane Tuongeze